Ife Akwezi Buses timatopoza chifukwa cha ubwenzi wathu nthawi zonse. Tikiti ya basi kupita ku Lilongwe ndi Blantyre ndi 12,000 kwacha, ndipo kupita ku Mzuzu ndi 20,000 kwacha. Kulani tiketi masiku 5 asanathe ndi kulipira 10,500 kwacha. Kupita ku Lilongwe kapena ku Blantyre, ndipo kupita ku Mzuzu mudzalipira 17,000 kwacha. Mukagula tiketi yobwelera kupita ku Lilongwe kapena ku Blantyre mudzalipira 21,000 kwacha, ndipo ku Mzuzu mudzalipira 34,000 kwacha. Mukagula matiketi asanu miezi itatu iliyonse, tiketi ya number 6 idzakhala ya ulere. Ndi Crazy Buses, mumayenda mofuofu, motetezeka komanso mosunga nthawi. Mu Crazy Buses timakupatsani zokumwa ndi zokudya, internet ya ulere komanso entertainment. Mukonze kugula ticket muli kunyumba pogwiritsa ntchito mo 626 Mpamba, Ecobank, Airtel Money, NBS, tango imbani kapena WhatsApp pa 086 780 355. Komanso mukonze kutumiza katundu pa Crazy Courier, ndipo simudzakumudwa. Crazy Buses, miles of smiles to your destination.
Chawango, ninajiju kubiyo jonsi kutizanu zonse kumele kwa zilibuino. Okamba zaifa bale anu kuno kwa anu kunyasalande. Hainditu mungu wakutisunga mwene. Zina zomechitika, zo nyungu unya inde. Kuma dukumangu mezi la mate basi. Zina zina zuzolo wera mwene. Nipo loko kulira ako. Ndiyo zungu lira tsiku titsiku. Kutikoto ine. Naka mpagari kutikuwa inafe. Background baka pasari bwino kwa kanthawi ndithu moda anthena kamakuwa kuti sibali bowa background ife tikumati zanu zimenezo ife sipanakhalepo bowa mwene mundilole ndivulire kachipeya omwe acha Crazy Buses kamba kuti gulanso sitamu pa tsiku lalero timakamba mubwerezabwereza kuti masiku ano ulendo wapa basi osamachita kuchita ngati mudzidzimukira ayi ndithu kumapanga pulani yabwino ku Crazy Buses zijazo sezinasikebe ukabuka tikiti ya basi masiku asanu tsiku la ulendo lisanafike pompo pompo umalandira chidisikaunti amwene komanso ndi mmene basi ya Crazy ili yotchipira yoyenda bwino munthu ngatayeso nthawi kuti iyayi ndikuyima pansewu ndikufuna ndikwere matola ayayi minyama jani kwathu kuna achimwene kuchikumbeni zochitika zake ndi sizintheratu achimwene zikuoneka kuti drama ija tsopano ikungopitirirabe bwalo la mfumu achikumbeni lakhali lotanganidwa kwambiri kwa zaka zimenezi anthu am'mudzi mwathu sakufuna kulipumitsa nkhani zokhudza wapa mpando wa komiti yachitukuko cham'mudzi mwathu kuno ndi sikuthu amwene ikakhangati yatha ndipo ena ake agonja ogonjawo ndiye akumaka mang'alanso ku bwalo la mfumu achikumbeni kuti iyayi zisankho za VDC sizinayende bwino amfumu achikumbeni mulamule kuti panalibepo chisankho ndipo chamani akhale mu uja analipo uja kwa kanthawi ndi saname ife kwathu kuno tikumakhalabe anthu ozunguzika mutu kuti zinthu zakezi zikuyenda bwanji kwenikweni ndikudziwa mwina mwake mwabalalika pang'ono mudzifunsa kuti kuti obwande nkhani yokhudza ku midia yachitukuko cha m'mudzi mwanu VDC inayenda bwanji ish kukuchitika ndale ku mudzi kwathu kuno kuchikumbeni amwene anthu akupita napansi zidachitika nthawi ija bwalo la mfumu litalamula kuti zisankho zake zinali za chamba basi mubwerezenso pajamba lijayo ndiye kunali kupofu mogosa lisewero mpaka napano sama kubirabe kuti ana gonja zisankho zosankha wapa mpandu wa VDC yathu kuno kumudzi okafunsa nthawi zonse amati hayi hayi munatibera munachita kuti landa za wapa mpandozi kuvomereza samafuna nthawi zonse mundale momwemo mnyamara wakapatira tambala mudzi mwathu adafunsa abe amfumu kuti alamule kuti ngakhale makosana amene adayendesa zisankho za wapa mpandu wa VDC kwathu kuno so uvomerezekanso zinachitikadi anayamba achotsedwa mu komiti yoyang'ana na zisankho za komiti ya chitukuko ya mudzi mwathu lero anyamata amene amatchuka ndi nkhani zachimanga pachapana akoma ngoyenda ndi dzitsong'onto mudzi mwathumu anyamata amene adambwira zisankho za wapa mpando wa komiti ya mudzi mwathu ya chitukuko akuti chifukwa choti bwalo la mfumu achikumbeni linathetsa komiti yoyendetsa zisankho za wapa mpando wa VDC yathu kuno ndiye kuti zisankho kunalibe ndipo nkhani ibwererenso makale wapa mpando amene adalipo nthawi imeneyo abwererenso pa mpando nkhani zangeto ndi mmene zikuyendera chimwene ungofuna onetsana kuti ife ndimadziwa malamulo kwambiri osati inu basi tunde nkhani zake pena zaamba kutopetsa nkhani zake zinthu sizikuyenda tikungokhalira ndale zosatha kwathu kuno anthu ambiri adzala ndi mkwiyo amwene kumudzi kwathu kuchikumbeni kuno ndiyebe khaya mmene anthu aoganizira kuno kuchikumbeni zipezekatu kuti kukubwerako kudzakhala chibwirikiri cha nkhani zokhudza malamulo ndithu ndiye zinthu zikabwerera mmene sidalili wapa mpando wa komiti yathu ya chitukuko cha mmudzi amene adalipo uja akabwereranso sidzachitikanso kuti enaso adzafuna dzaone kuti kodi asanakhale pa mpando iyeyo zidayenda bwanji kodi zisankho zimene zidamuyika iyeyo pa mpando zidali zolondola pachatu mulandu wa zisankho zawo zoti akhale pa mpando wankhala pa mpando wa komiti yathu ya chitukuko mmudzi zidavutanso kwambiri mulandu wake unatha usiku ndi mdima ngati mulandu wa kadzidzi kumachita kuwunikira muni kuti aone nkhani zitha bwanji mulandu kutha pakati pa usiku pomadzafika mmawa kulumbiritsana nkhani yatha tikayamba kuyenda chafuta mbuyo chonchi mwati enaso safuna ufufuza zidachitika zilumika zingapo zapitazo mwati sipadzapezekanso kuti iyayi nawonso kusankhidwa kwawo kudali kosavomerezeka ndiye mayi amene adalipo nthawi imeneyo ndi amene akhale pa mpando zonse tiyambirenso pepani itweti nthawi ina yake timaganiza moduka mutu kwambiri komabe ni nkhani zovuta kwa basi ndithu tikhoza zazindikira kuti zisankho zonse zimene zakhala zikuchitika pakatipa zokhudza pa mpando wa makomiti oyang'anira nkhani zachitukuko mmudzi mwathu zakhala zizosayenera ndiye zinthu zibwerere mmene zidalili kalekale pamene chidali ndi mkango wapa mpando wa muyaya nthawi imeneyo zakuchikumbeni kuno pena pake sungazimvetsa amwene anandiyimbira tenifolopapiyasi amati ndimbwereke ndalama apangire tansipoti akuti kayamwitana ku mayeso olowera ntchito ya mapolisa ku rauni akuti awakachita mayeso othamanga kumeneko namukanira amwene ngati nkoyamba panga zimenezo sizikuonekatu mutu wake kuti kodi ku polisiku nkhani zikuyenda bwanji achimwene chaka ndi chaka kumayitana ana mmidzimu tabwerani tidzakulembeni ntchito ya upolisa muyambekai koma mwathamanga apa tione kuti muli fiti anandiye vutikani thamangani kuzungulira galaundi la mpira magogo odutsa kumapukusa mutu kuti koma zikuchitikazi za misala mwamva ino dzuwa lonseri anthu adzithamanga opanda wathamangitsa zoona pena umapangitsa anthu ngati ifeyo bwande bwantasa umakhala ndi mafunso ochuluka kuti kodi tikufuna kupanga kalabu ya chinyamata othamanga kapena komadi tili serious kufuna kulemba anawa ntchito iyayi sizoonayi nkuzunzatu kukuchitikako kuwathamangitsa achinyamata kenaka kutsogoleri kusintha ayi basi achada athamanga aja adangothamanga abule mtsogoleri wa uja anachoka ali kunyanja uku akumatsekula nawo manda kuyang'anira adzukulu ndiyepoti pali utsogoleri wina watsopano muthamanganso nanga zidachitikanso kuti bwalo la mfumu achikumbeni lagamala kuti basi zinthu zibwererenso makale sindiye kuti adzathamanganso pofuna kusintha zinthu padzikhala zifuko zokwanira anthunso adzifotokozeredwa kuti tikuchita izi chifukwa cha zakuti zakuti osangoti basi tasintha zakale zonse zija zina zachabechabe tikufuna kuyamba zathu zina zatsopano sibwino choncho mabwana zikungondikumbutsa nkhani ya zitukuko kwathu kuno amwene zisamayime chifukwa choti tasintha anthu amene ali patsogolo nchito zina ngati zinali zobindulira manyasa afe tiye ndizuole zipitilire osati yai zisie ni zimenezo zikatha bwino zimenezo achuka nda ujaja kuli namene anabweretsa zimeneze zitaye ni mani ndeza udrankeni master zeni zeni zimachireka kujoini zija zakachaso Leo lino mabwalo za masewero ajingambo FC komanso B bag wa Divandaz kuli zi komando na mazanghani nkhani zapitakale inde kunali kuganiza mopoyira choncho komabe pa mathero pa zonse opindula anali mwanji wa papi yasiwa bweza makagulitsa miredza kumeneko kayani nthoki azimayo ophika nsima bweza kumakagulitsa kumeneko kukhala zochitika anyamara ochita ganyu yochecha bweza lapeza chochita kumeneko timatimu tina bweza titabadwa kudzera mabwalo ngati amenewa ena akanapeza ntchito kumeneko yophunzitsa zija za ntchito 1 million zijatu zikanatheka mosavuta koma ndala mwene mkanyama kachabe aiche baman ndakhala pakonapo ukudziwa zochita right ndikulingalira zanse waneno ndiyo anthalire kupanda kukonza misawu imeneyi ulendono ndandilowa ntchire basi Long live obwande.
Ata ine wano kuno kumudzi ku Malawi obwande. Kuda kunyasalande. Sunga mpenze.